Emoti yakho uma isindala ngalendlela ukuthi ayisathembisa ukuthi singafa noma yinini bovela uye ukudlala igqomu nehouse nehip hop bovela udlala abaculi begospel nemoti eyiscrap nje abantu abaningi vele noma sebeyibuki sibethusile nje ukuthi why le moto yalomuntu lo engacishi singa one day uthi ungena kuyona uthi usha ukhewe ignition vele ingadumi uba sathe jula kube manzi te moto wena uzuphumela ngaphandle uqalaza umhlaba ubuse nesifiso sokuthi usazodrive ngayi long distance le kwaZulu mhlawumbe olundi cabanga samthanda ukuthatha public transport le moto yakho vele uyidube kodwa ubuqaqazisa zama uhlanganise kugcineni izidume ujabule uzofonela ifamily yakho sayilindelani ukuthi ngeza manje kuze kuthi kugcineni ufike ku family yakho bonke umuntu ajabule wonke umuntu ajabule ukuthi usofikele kube mnandi kugcineni.